All right, Ghana for Ebusia for Yanko Soyama, Obi Biara Akaba, and Famo Embraer Fidia so, Yakasam for Niso, Ebra Asaya Subium, say Yede, Yakasia Boa Better for No, Ebra Ebedao. What the Albayana say, Obeji Brenwaji, if Yakunyan be no what's na home, is answering someone on Yabon Cocoa Bottle, Yaya de Eba Besomo. I mean, Kao say, ha, a liberal channel. Subscribe, like, na share. Na adwen kyerɛ no so wo de ba ye be so mu kama 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 nti ya na won so wo de wa ye ne nice one na wo de egu ase e de ama ye kama 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 na busia ansa ne se me check out se abona se no na mamen kai wo se abɔfo bi e ne bo ma chidom e mamen timi de ne kase ye ba be so mu wo mo ne Oman Channel Foundation wo mo hwɛ se wo mo ho kyerɛ wo nkanka ne ni bronye yi ye ba be die bi mo ho kyerɛ wo mo bi mo ensa guo mo ti e bi mo ensu no egu gyam na ne nyina wo mo ani da kwan se ye betumi abɛ ye wo mo ni nyina nso so e be gyina wo so san se wo de wo kakra wa ba na ye nso kakra wa ne ye kam mo a ene e betumi ayi mu a ne ye di akokɔ ye safo yi mo a ene adɔye ene nti na kan ho etutu mirika na wo ne ye medi nka so bo mo hwɛ screen na se a ye telephone number egu ho a se wo fa na wo frɛ nso so a ye betumi e kye se wo betumi ayɛ fine na ye nso ye timi ama serious nso akɔhyɛ safo yi nyina afunu ma medi ne de eda so ye ekia Italy na ma memfa wo hyɛ nsɛm na se abusi amede wo hyɛ ase a na ye election a chese eba so ena no na otwe a etwa mu yada chese wutimu se ensema na ekoso ne de na edoso ye papa ye koso a ma chese wutimu se ebra na ye isi wonya emfa ye abato no emetu dwa na wo hwe ye screens ahodo nyina so a wo hwe media houses bebre so a na chese wo mo akaka bo ma tare atete bia firim na wo se ne nyina no ye ade se ye mpp amanyeko no ena awi ne no eno nam so ema chese ndc amanyeko ndie wo mo hyeda ekọ ye press conference ye papa ene don hwere no wo ma frɛ wo mo se ye press ene don hwere mienu ene utimu se ekọ so ye papa acha ne 2 days na chese wo mo ye press acha ene 1 hour na chese wo mo ye press ani nyina etimi ekọ so na ne nyina enkọ so enkọ wie na busia na eka me akwa kwese mpp fo no wo mo enhyeda enkọ press conference biada na ene ya chese ye de ensem nyina ebegu apa so ema isi meche Ghana ba wonu so bo modern na wo kire ye se ye mpp amanyeko ye achese franka tuni a woda ano meche na nado dan kwakufu ado ono en wedi nkonim ama ye ndc amanyeko no wo mo edi ntwo no eno na chese ndc fo no kire se wo mo ente wo mo ho ase da en ntia ne wo sori a wo behwe a na chese enipa abodom pem ene ye miamia bebre ukopie mu ewo ye techimana na chese wo mo atwa eja atomu ewo kwa ho sanso na ukopie mu nsoso ewo ye temale nsoso a wamo se not wamo ntia se da esan se Ghana ba meche ye EC boss EC chairman chese wanka de ne ye wontwatawo ntin chese ade a wamo esusu pa se ye John Dramani Mahama wo ye Franka Tuni e de ema NDC amanyeko no wono ene wadi nkonim ama ye MPP amanyeko no wamo adi ntwo ni se ntia wamo ntia se da wamo aya akoso na busia enei ena chese MPP amanyeko no so wama hu se o ene ye sadia ye so so e wose ye kwa press na ye kwa kan nsem bia e koso nsem bia e jine home na e wo social media eni hu kwa se e bano e wose ye timi e kwa adresi ni ye e wo ye maingane muha se ni se ntini wamo etina kwenye mono ena chese wamo kika nsem bebre edifa ye NDC ya mwanyoku ni ya wamo ye ni wamo e chitafo dia wamo ye fa hono eno ni wamo hu se ye mpenifua wamo edidanwa wamo ye yodium no wamo nshe na wamo mbra ye ochitafo no sɛne ɛbɛyɛ a wɔmɔ ɛmfa saa deɛ no ɛma wɔnyenye ɛmfa ɛma ɔman Ghana na asomdwoe a yɛhia no ɛntumi ɛma no yɛpɛ yɛn wɔmɔ deɛ wɔmɔ kyerɛ sɛ wɔmɔ pɛ asomdwoe kronkron ɛwɔ ɔman mu ɛsiane sɛ sɛ ɔman ɛka sɛ ɛbɔ yɛn a yɛne baabiada ɛkɔ ɛka ɔman Ghana ho nti nka ɛbɛyɛ a nka NDC amanyɛku wɔmɔ mmɔden na wɔmɔ ma asomdwoe mmra ne titiriw ne ɛne mpanimfoɔ a wɔmɔ ɛtae akyire na ɛno ɛna wɔtwetweni ɛde ma ɛyɛ MPP amanyɛku mekyerɛ onimonyamfoɔ John Boadu ɔno ɛna kyerɛ sɛ wɔkyɛ ɛyɛ akonya wɔno ɛna kyerɛ sɛ wɔbɛgye akasamu yɛ a na wɔkasa no ɛna wɔkyerɛ sɛ sɛ nka ɛbɛyɛ a nka John Dramani Mahama wɔno ɛna kyerɛ sɛ wɔyɛ Franka Tuni ɛde ɛma ɛyɛ NDC amanyɛku no na yɛbu nkɔmpɔ kɔhwe akyi nso so a wɔno na kyerɛ sɛ wɔhyɛ saa nneɛma nyinaa se kyerɛ sɛ wɔmo nte aseɛ kora baabi a wɔmo ɛde bɛkɔ bia no ɛneɛ wɔmo de bɛkɔ ɛma ɛyɛ supporters no wɔmo nso nyinaa ɛtumi ɛsɔ mu ɛnɛ yi wɔnyenye kɛseɛ nyinaa ɛtumi aba nti nka ɛbɛyɛ a nka John Dramani Mahama wɔne ne ma mekyerɛ ɛyɛ former president wɔno na ɔyɛ Franka Tuni ɛde ma NDC amanyɛku no ɔse nka ɛbɛyɛ a nka wɔne ne ma nyinaa da ɛneɛ wɔmo ɛnsa so na kyerɛ sɛ ɛneɛ yɛnteɛ ɛho ase ne onyenye yi a kyerɛ sɛ wɔmo ɛde ɛba ɔman mu no na nka ɛneɛ wɔmo nso mu di akyire bi nanso sɛ ɛnɛ yi yɛkɔkɔhwɛ deɛ a ɛneɛ John Dramani Mahama wɔne n'abusua ɛne ne dɔm deɛ wɔmo ɛhyɛ fie one more chat tea, any breakfast, papa be, and one more chat, one more year, and so lunch by a one more assay, a jeddy, one more hotomo pa, and one more fear, and I just said one more tea, mamma, phone, and I just said one more fatomo say, chinchianda, and yandias one betty assay, name one bema, a gender money, my hammer, what a quaint piada, yeah, ye see, by yourself, one more day, now one ma, a gender money, my hammer, one in kunimono, one more ever faso, then no, and watch, I say, sir, and ka ebe ya. And Kajon Dramani Mahama and Sisan and Money Nanka, and then you say yes, and you can say, well, you know, you're Kosopa. Now, wouldn't me and for my insifi, and Nemo won't can't a yet it out for any womb, and you're yodium, yodium. Now, Emma Monko can't you almost say, one more and conquer parade draw, and for Emma War, and don't just watch them won't say, one more so, one more year, and yet supporters and answer protesters no. One more and shen, one more snass, and one more and chum who ye. Now, won't you say, sir, oh, you be back. Etu tutu ya wamo tutu yi, ene insuwe shia yeshe shiguwa musu yi. Asu se, ebika wamo ha, hwen, ene beshe wamo. Eno na chese, eye jombwedu, wadi tuja se nkebe ya, enku wamo ntina se pa, no mo, enfa mkwa junjini mu, wamo da, wamo fomu ti, entu sumu yeso pa, na mo mfa mkwa junjini mu, kese, se bibi, eye wa. Uwi diye munu, se nipa nimpo, etimi ebe buwawo, ewo sike mua, uwi diye munu, e nipa no, babe buwawo, anase nipa no, obetimi apne, anase apne, siya udi, ewa uwi diye munu, obetimi ajibi edi ama wana, eno, ene nsema, eye unumonyan fo jombodu, wade etu uja, na owye na gana fo njine bebe, nisu, etre se, empenifua esha siyene dosu, usha, eye unumonyan fo, eye jonesi edu nketia, wakahumbi, se, enka se ye ye, nanka neba, o edie chire na jonese edu nketia wono so etoaso en na na yere toaso na gusia no wafa asemo ene wo mo amaka nyina net omo toaso afensu no mo aba eye afiye afiye ankra na wono so ne ma ne na gusia wo mo esa so na yes wo yenti ase no samije mfi no no so ehye ntemu bi ene wano ba na wonsa ba sene nka wo mo ekasa bebere no sana gana fo bebere so ekyere sen ene sana nka wose nka eye pepepe sene ebe ya ene wo mo nyina behu sen ha wo mo ewo chita afo kese na sene no kamia kwakwa se wo mo nyina egugu womo efiemu womo gugu womo dandam na so womo adeda kankan womo nan atata so ena mo akese momo enihwe ye mo ne adwuma ye na mo nkonko bom mo den padwuma ye ema christmas mo ho enye mo de no ne momo ena akese mate mo ho agu monte so e kire se mo ntia se mo ko okoden e de ama eye ndc amanye ko ni titiru ene John Dramani Mahama eno na akese Ghana for brain so akasa esiba eye womo a womo eye sapa e kire mo se senkebe ya enke womo ntwensan ne mo womo ma asomye konkron emfa emra na abusia ne nyina enkanfu ano na chese enu ada uko pie mu ewo eye isi headquarters a mechira isi ya suye ya na enya sem ketua abato uko misan asuye ya ni chese eho aye blu eni pa wamu abodom pie mu ako pie mu wasu wamu ntiasye inti senkebe ya nka gana ba wansan pie mra bonten ni wame kase John Dramani Mahama wano enu wedi mkweni munu eno na chese wamu epre senkebe timi abomu ni se inti senka amano sadia eni wamu ntiasye chese wamu kita apply card ya nini nanu wamu eye demonstration pa eno na mso ema chese aposi fo edi etuwe ni insuo eni ni amani ama tie gas ni ahudo nini nanu enkofono su wamu entio mwase sansu na se okopie mu ewa ye ketu sautu so a eno su nipa abodom pem enipa be se opesa hasa wo mu nyina so ese wo mu ente ase de biada ewa saa ensemwe hu eno na busia enei abetodwa ya mepese me nsu me no ema wo tibie eno ena mama asunsu so ane wani so etimi ehu bie na conference omu ye nyina no no mu esere se asumdwe konkrom entimi emra Ghana ebetimi agina eye protesters a wo mu etwe ne dendenden edema eye John Dramani Mahama na wi abusi ama me enjira sanse mo so na me fa wo ensi ye besan aba wo ba biem me da mabwafo ase bebre me producers so me da wase bebre me cameraman me bibia me da wase mandi na ade nyara me da wase yakram me di ne yekai Italy